Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezase thiveni ngesiXhosa. Eyi, iyatsha ke bethuna, iyavutha indlu kaMseleku. Iyonke nje ngoba uba ngaba ngulo uyaposta bangena kuye abahlali ngenxa kaMpumelelo ke phofu. So uMpumelelo bepostile ke naye kethi sizawuside sithi bhuti emntaneni. Bamthatha ke abahlali kwathiwa wena wawukhe wathetha ngento ethi iXhosa lihambile. Loo nto ithi ke uMpumelelo unabo ubuhlanga noba ebathatha nje bezintlanga ezohlukeneyo la mantombazana kodwa ubuhlanga unabo. So usengxakeni nakuleyo. Abanye ke bathe ke xa ngaba umayeni poster wathi omnye ye hayi caba ubaba wasekhaya uinstructed the whole family to update ipost. Bathi kurafa ke umayeni wazama ukumthethelela kumyeni wakhe sithi hayi ke waze wadlala ngaye ngalaa tone yakhe ke bethuna siyaziwo ipholileyo. Makhumalo naye kuthiwa bekhe wafaka ke sithi congratulations kuvuyokazi. Hayi, nalapho ke bamthatha ke. So akho mntu ukwaziyo ukuposta nto ngakuthi cwaka because noMseleku bekho waposta umntana kanye ngale mini bekusithiwa uvuyokazi ulotyole buposte umntana kaMpumelelo noTirelo usengabakho. Bamthatha bamsusa nalapho kusithiwa wena ulixuki le ndoda likatamkhulu uthi ngoba sekusiva kusenzeka izinto uposte umntana kaTirelo. Namhlanje ngumpilo, uMpilo naye uzifakele ifoto yakhe. Bangena abantu endaweni babakhomente ngobuhle bakhe okanye ngefoto yakhe abanye kuqhamuka sekusithiwa nje usuzwile. So akekho umntu ozawupostwa kwakaMseleku ngaphandle ke into yoba axelelwe ngento enovuyokazi phakathi. Abanye kuthiwa akabakwazi nobakhona omnye okhe wathi gqise sithi congratulations. And ke uTirelo yena ebetshile ukuba congratulations ehlangene nosithuphethu lo uMpumelelo kodwa ke bamthatha abantu. Unxame wadilitha naloo comment yakhe ke uTirelo ayisekho. So zinjalo ke ezakwaMseleku, otherwise ibhayi liyavutha lakwaMseleku kubi ngenxa kasibindi. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.